ɛnɛ da yi nso the Ntwa traditional council apa ntoma a ɔde bɛyɛ ɔhempɔn the Ntwa hene a wakɔ akura no na yie ɛwɔ hɔ nom wokɔpuem ɛwɔ bɔmpɔnsɛm ahemfie a ɛhɔ ɛna dwumadie no ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ nom a ntoma a ɔde bɛyɛ yie no ɔpaa ho ntoma kamakama ɛno ɛna wohwɛ no na ɛno ɛna mmaradahene ɔgyina funeral committee no anim kasae ɛde fa ntoma no ho
Musa aguna piesie dami fadue ada ye de wo ya dana na ewura odafo bo ampesem ni date no e wo ntumani mu to bia be wo se e wo musa 1923 ana okokura se 2015 je se onyamfie aduakono miensa anya ko pon de manu ntumano ni dine no Tomorrow see a GTP. You know, it has said to my tongue for answer. I'm a good guess. I'm going to be at home. And at the airport, I'm going to say, Obi, hey, and I'm going to be a room. Yet you are a band of bedding, you know, and some of them. And the mother, I want to say, Obi, go to be. Yet I said, and put informing, sir, and I'm going to say, I'm going to try the other from GTP. Well, about the tribe is so good and China, they are by a tour. Custom for by two, a tour. If I want to go by them, do we say so? Not a summer or an
event.
Adeu, Adeu, Dentra, Pentemper, Minasun. Both of them. Adeu, Adeu, Dentra, Pentemper, or Minasun.
Dentra, mine, Ghana, Mampo.
Kena nimse den shahini odefo bompesim
pa
okokura
pa
ebraso se yebeyi na bafia obonosu nyape no kura bia
pa
na wonyi na na bana awase ye kantuma ye debaye sa ayikasie
pa
nti ana dai ana da chamai me jina standing committee anem
pa
me di na na kwa me kuma dancha emma se hene emra dan me jina dancha standing committee anem
pa
e pa santumai ho ehuntuma
pa
santumai na de ye danadi acha gana me jina
pa
se fi na ko Obi a tumi ko jasa ko ton ton obi. Na pama de baye den sahene ode fo bom besimaye.
Pa.
Se baye atela fo hon chiro bun chiro. Se ebre na o ma pa yede ma no enimu ebre no. Ye ka se ye twen na ebre na ba na ko bo putupru. Atela fo hon ba chiro oye.
Pa.
Nti na ye din kan adana bi ache gana ma nyina. So bia tumi ko tobi no pam. Na pam a enu aye ne bra unu hutu mi se obefra santumen
pa
ofra ko yase ofra atena fie befra akoba bia aye ne pomponso no fiti ada ba ye ne fidu ko akopem de kwaro na edentuma be ye se ebedi se adwuma no te ada ye pa huntuma
pa
awa na mi aja na mi oba na mu ko kokon kro dim amen
dan chaman ye nya sampo